Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobumtshalo bazo baphulaphulike lapha siphethe umbake lo mbake siwuphethe ke ngumbake womqeqeshi ozobamtsha pha ke utshintsho lizoba khona pha kuqelela eKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo babalulile ke abanintsi ke abakwazi ukuzoba ke basinikeze pha umfanekiso ongqondini bawubalulile ke basizela ke nomfanekiso ongqondini besithi ke banqondele eKaizer Chiefs ke pha kwisizini ezayo ibe njani baphulaphule batsho ke bathi ke bafuna umqeqeshi ozayo ezeke neyakhe i-technical team ezena bakhe abantu azothi asebenzisane nabo asogqiba ke anikeze umsebenzi aqhubeleke. Kodwa ke into abangayithethanga pha kutshintsho pha kwi-management kulapho ke tinesihlaba khona ngoba xa besakha itim entsha pha kwisizini ezangala lapha kwi-management utshintsho lungakhona thina siyibona ngohlobo ngoba bayibeka ke bayacaca bathi ke umfana lo ngu-goalkeeper coach pha kwiqela leKaizer Chiefs uOpre Matibe bathi ke kwisizini ezamfana umdlakazi bakho ingathi zembe liyamtya naye siye pha kuDylan Shepherd bathi ke naye izembe umfana umdala liyamdla pha kwisizini ezayo uDylan Shepherd noCalvin Johnson. Sekucacile ke uniza ukhumbula into yokubana ke lo Oprah Motibe lo ebencedwa pha okanye ke ebecetiswa pha ngowaye ngumqeqeshi wegoalkeeper pha kwiqela leKaizer Chiefs umnumzana uReiner Dinkeleka. UReiner lo andiyazi Kaizer Chiefs noba ke zamgcina kodwa kumele bakhe imgcina ngoba ke oogoalkeeper abanintsi baphuma kuye esandleni sakhe umfana omdala kodwa Oprah Motibe umsebenzi wakhe awukho pha kwiqela leKaizer Chiefs kunye ke noDylan Shepherd andikhali ke kubo ke baphulaphula kodwa ke thina silibhola lethu besithi xa siwujonga lo mba ngayo iKaizer Chiefs ke ingathi beyisenza utshintsho beseyithela umqeqeshi umtsha makeze nabantu bakhe bonke iphinde futhi yenze utshintsho pha kwi-management ifake pha uSteve Khompela ifake pha uDr Khumalo ifake pha uFarouk Khan ifake pha uNeil Thove kula management izithathe pha uBobby Motaung ithathe pha nomfana okaKaizer Chiefs Motaung ibabeke ngaphandle kumanagement abafana abadala bahlale nje njengoboss babukele bake bayeke le team iranwe ngabanye abantu umzekelo pha uSteve Khompela babepha kumanagement uDr Khumalo babepha ekuthengeni players kula ndawo kaBobby Motaung abe team manager pha sithathwa Farouk Khan bajongane ne development abafana abadala sithathwa Neil Thove ahlale kula position yayinikwe pha umlomzana uMola Fenseki sike sijonge into yokubana xa inothatha i-former players zayo iKaizer Chiefs zibeke pha kwi-management kunganjani na ngoba ikusingathi undonakele ke uqala nalapha kwi-management la team yenziwa i-family business ewe ke ngeze yenzeke ke loo nto baphulaphula ngamaphupha njengoba ke la team yakwaMtawunga bazenzele unothanda kona kona ngeke itshintshe i-management bawuhlale behlengula hloba wabantu ngoba ke yi-team ye-family kodwa ke bayakhohlwa into yokubana ke la team izibe kulandayo kuyo ngabantu bakhohlwe ke lapho xa bezenza utshintsho kumele bake utshintshe baliqale pha kwi-management behle bofika pha ebhentshini ke batshintshe ke babeke i-team ke kusizini ezayo ke bayikhupha i-team entsha besaqhubeleka ne-management endala asibone utshintsho kodwa ke baphulaphula ke akusoyamndodwa nani ke ningake ningene nijonge nento yokubana nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele.